Arwaa isku aawihe labada indho aan sameey
urka arwaa isku aawige laba baa in